beka i-area le-rectangle ngobude obungango-4y nobubanzi obungango-2y ngokwe-monomial. Ngoko ke, i-area-rectangle bubude sibuphindaphindwe ngobubanzi okanye i-base uyiphindaphinde ngobude. Apho ke i-base yethu ngu-4y, mandiyibhale phantsi nohlobo, i-area izosinika i-base okanye ubude ububanzi ngu-4y, ubude ngu-2y. Sizothi u-4y simphindaphinda ngo-2y. Apha nje singasebenzisa i-associative multiplication. So singayenza ngohlobo, singathi iyafana le nto nokuthi u-4 simphindaphinde ngo-2, simphindaphinde ngo-y, simphindaphinde ngo-y. U-4 times 2 okanye 4 multiplied 4 phindaphinda ngo-2 ngu-8. O-y umphindaphinda ngo-y ngu-y squared. Loo nto isinika u-8y squared. Loo nto ke i-area yethu, i-monomial, i-polynomial ne-term e-1.